Vumela labo abathandwe yinkanyezi zokuhlonishwa umphakathi. Beziqhenye ngehloko bezichayise. Menginesikhathi mina ongenanhlanhla yemigoqo yalokunqoba. Ungalindele, ngithole sengibhukusha kwinjabulo yokuhlonishwa. Intandokazi zamakhosana, amaqabunga amahle azo, ayasabalala. Kodwa njengembali ephuzu, evulwa ukuxhumana nemisebe yelanga. Nakubo ukuziqhenya kwabo kufihliwe. Ngoba ekufiphaleni babulawa inkazimulo yabo. Kubuhlungu iqhawe lidume ngokunqoba inqwabakazi yezimpi. Lihluleke kanye nje, licishwe incwadini zobuqhawe. Futhi konke akwenzile sekukhohlakelwe. Bese injabulo ibe kumina. Othande wathandwa. Futhi ngeke ngisuse ngoba angeke ngisuswe othandweni.